telefone mwamaze kuyipanga mwamaze kuyipanga umuntu yatsindiye ikiciza cy'umuduga kibugwi miliyoni byinshi byananiye no gusubiramo afise inimero amajani ndwi mirongo irindwi na rimwe nimero mirongo irindwi na rimwe mirongo itanu n'indwi mirongo itanu n'umunani mirongo itanu na kabiri akaba yitwa Muheto Robis ubikora amashyi twese aje ngaha aje ngaha aje ngaha aje ngaha Muheto Robis kuko yabinde kuriye ndaguhaye uyu muduga ugende ugendeshe kuko leo ekonete leo ndivuga amasikara cicara mukora aba amashyi mwese
uno munsi nkubwira utsindire amanota agera mu gihumbi n'amajani mu gihumbi na mirongo irindwi n'atanu uvuga nk'umucene cyangwa nk'urwaruka kino gihe amahera byagenda bitegurira
jewe kugira jewe sinomenye amahera nta mahera nari mfise ariko sinomenye amahera nakoresheje nta kintu nzi nakoresheje kuko ndose dukeye nitwe nashyira mu tondo wa se nitwe nakoresheje
hari habiyumvira bati gutsindira ino modoka umuntu ategereza kuba yakoresheje amahera menshi niko bibona
oya siko biri siko biri urashobora kuyakoresha menshi mugabo ukayakoresha mugabo ntugire intuze y'ukina umwanya wose ugasanga hamwe urabiretse ahandi urabigira si amahera menshi bisabwa kuko mvuze amahera menshi kuko hari ibyo uba ukeneye bindi ariko gusa ni umwete gusa uza urakoresha ubyitaho nturambirwe gusa
akamutera kumbura uno munsi wowe urwaruka akamutera urundi rwaruka ni akahe na cyane cyane mu bijyanye n'ano mahiganwa
jewe akamu nobatera ubwa mbere na mbere nibashyira imbere imana ahasigaye maze gushyira imbere imana ntacubura kuko ibyo uzocamo byose imana izokwereka neza icyo wakora kandi nkaba ndabateye intege nabone kugira ngo ibi bintu mbonye aya mahirwe mbonye nabone batse bayaronka bagira umwete cyane cyane
ni ishyirahamwe ekonete rero riguhaye iyo modoka kubera wayitsindiye uno munsi basema
uno munsi ishyirahamwe ekonete rero ndayisaba kutwame impande yame iduha uturusho nk'uko yabikora irushiritseho itera imbere kugira ngo natwe ibi bintu tubonye bazobikoreye n'abandi nabo bamena ntaryo batura impande batwegera badufasha n'umuntu wese abone yuko ari ishyirahamwe rya mbere koko kandi niryo rya mbere niryo rya mbere muri iki gihugu niryo tubona yuko ridukorera ibintu by'ibitangaza
murakoze